And unumanya nyene amakuru dufise nuko Bruce Melody yidegemvya ariko akibandanya kumvikana nuwo vyegwa ivyo bibazo vy'amahera ya concert kugira muri iminsi ashobore kuryohera abarundi nabo ibinyamakuru bitandukanye nabonye binyamakuru byo mu Rwanda byanditse byinshi ndetse benshi bagumye bavuga ati Landrypromoter duha umuco Landrypromoter tubwire mbega byifashe gute Landrypromoter mbega igitaramo kizova kiba mbega Landrypromoter kutaduha umuco bimeze gute nanjye ndavuga ati sishobora gutanga amakuru ntari sur terrain nishikiye ku kibuga neza ngo mbone ingene ibintu bimeze ndabaramukije mwe mu simu kumadukurikirana kano kanya turigiye cisaha 11 zo kumugoroba Burundi Bujumbura nibaze neze ko imisi yose nkuko mwa mubizi kuri mikro za Hit Top TV mwa muri kumwe na Landrypromoter muganga umutaranirwa tutegize imyamoto keshi beshwa kunze kunyita umutaranirwa hano hantu ndi rero ndi kuri Zan Beach benshi murahazi ni Zan Beach ahantu heza dufite kibanza ciza cegeranye n'ikiyaga haboneze ko akayaga kabari kose haba mu gatondo canke akaba ku mugoroba akayaga tuguma tukaronka ukuri kwami nkuko mu buziko gutanganyika yacu iduha agasamaki ikadutuboga twiza ndibaza abazi uburundi neza murazi ico tanganyika imariye igihugu cyacu ndetse imariye afrika kuko imaze byinshi arero urundi nahantu hadasanzwe aho ubona neza yuko ariho hantu hadekanijwe kubera igiteramo cha Bruce Melody cha VIP concert Bruce Melody abona ko inona stage ni stage ya Bujelate uboneza yuko bagerageje kuva ku munsi wejo bebashe gushika muri kino kibanza bari ko barategura ukungene Bruce Melody azo performinga neza ndetse ibintu bimeze fresh murabona stage ni stage onaki ko iritabwaho gushika no mwanya ku munsi wejo aho Bruce Melody yashika ngaho mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi ndetse ubona ko yakiranywe igishika n'abanditsi n'abamesha makuru kibuga cindege ndetse benshi baragize byinshi babajije ndetse aho bonetse ko nawe nubwiwe yari yiteguriye kuryohera abarundi ndetse kuryohera n'isi yose kubera ko nawomenya iyo izo video yokoresha shonga aho zogeze ariko rero Bruce Melody mu mwanya uri imbere akiri mu nzira novuga neze ko yaragaritswe n'abajejwe umutekano ku mvo z'uko bifuza kutorera inyishu ikibazo cari hagati yumugwiza tunga Toussaint asanzwe arongoye akabare Gera Plaza benshi murakazi mukamenge ndetse Bruce Melody akaba yarigeze kuba barakoranye igikogwa n'uwo mugwiza tunga Toussaint asanzwe arongoye akabare Gera Plaza ndagusubije inyuma gatoya hari umwe wamenyesha makuru basanzwe bari kunyamakuru Big Town ariwe Bakti umwe wamunyamakuru mbere banakunzwe mu gihugu cy'u Rwanda yazanye icyo bashoye kwita gitumo benshi murabizi uyo munyamakuru Bakti akaba ari umwe mu bantu bashoye ko bari muri iyo affaire ico gihe ya show ya Bruce Melody yari gukorera ngaha Bruce Melody rero inyuma y'ibitera mu bibiri ataboneka ngaha mu gihugu cy'u Burundi kuri no curo rero yaraje amaze kubashitse mu gihugu Toussaint umugwiza tunga asanzwe arongoye Gera Plaza mukamenge nawe araheza aritura abajejwe umutekano kumva zuko yifuza yuko bamutunganiriza ndetse ivyiwe beze bije ku murongo nuko haca abazuguruzuguru abo kutumvikana ndetse aho benshi mbere mwaciye mwumva yuko ngo Bruce Melody yoba ari mu minwe yabajeje umutekano ariko kandi murazi neza yuko twamadore rwacu kwamenya amakuru menshi bamutazi Bruce Melody yarafunzwe icamaso kumva zuko bifuza gutohera inyishu ikibazo cari hagati ya Toussaint umugwiza tunga amwe na Bruce Melody umurinzi kuva mu Rwanda uko biri kose kuva ku munsi wejo gushika none munsi mu gatondo no kumuhingamo hazindutse uhavuga amakuru avuga yuko ivyo biteramo bitazokogwa ariko jewe nashitse kuri terrain nishikiye ku rubuga ndashika kuri terrain aho stage yejo ku munsi wa gatanu ya VIP kuri Zan Beach iriko bariko barategura aho neza ko abantu biteguye rero kuza kuryoherwa ndeze kuza kuryoherwa na Bruce Melody inyuma y'igihe kitari gito ataryohera barundi stage iri kurubakwa nikimyamenya ikintu cyerekana neza yuko buri kibazo cyose giterezwa gutoregwa inyishu ni imvo z'uko aba asanzwe bategura stage ya light bakiri mu kibanza aho neza ko nabone babandanya biyongera mu gutunganya amatara ndetse no mu gutunganya ikibanza uwo muririmbyi azoririmbira ko ubona neza yuko stage ya light rero bakiko barayitunganya urabona neza yuko asigaye ko baduza gusa baduze stage hami giteramo geze kigende neza twaragiye kubakira ku bibuga cy'indege manager wa Bruce Melody ari kumwe na Made Beat muribuka ngiye kubatora muribuka kandi n'ubukurikirana rashitse ku munsi wejo nari Bruce Melody ashika ngaha stage mana kikira tunganywa neza kugira Bruce Melody azogyohera abene gihugu ku munsi wejo gushika no mwanya rero ku isa 11 ibihuha ni byinshi bamwe bakavuga ngo Bruce Melody amahera yarishwe ariko yasabwa yandi abandi bakavuga ati eshwe namba ivyo bintu si ivyo nibihuha abandi bakavuga ati Bruce Melody azokora igiteramo abandi bakavuga ati ntibikunda akakora igiteramo vya sivye gushika no mwanya rero je ni kuri terrain aho show izobera yo ku munsi wa gatano VIP kuri Zan Beach habona neza yuko baracabananya bategura stage ubona ko abacumeka ivyuma bakibandanya nanje nkibaza ati nimba koko Bruce Melody atazogyohera bene gihugu nibaze neza yuko aba bari kuba batashe ndetse bari kuba bashoboye kuronka ubutumwa bubabwira yuko Bruce Melody adashobora kuzoririmba ndetse bagaheza bagakura ivyabo bagaheza bakavyunguruza mu kindi kibanza uno mwanya nyene amakuru dufise nuko Bruce Melody yidegemvya ariko akibandanya kumvikana nuwo vyegwa ivyo bibazo vy'amahera ya concert kugira muri iyi minsi ashobore kuryohera abarundi nabo ibinyamakuru bitandukanye nabonye binyamakuru vyo mu Rwanda byanditse byinshi ndetse benshi bagumye bavuga ati Landrypromoter duha umuco Landrypromoter tubwire mbega vyifashe gute Landrypromoter mbega igitaramo kizova kiba mbega Landrypromoter kutaduha umuco bimeze gute nanjye ndavuga ati sishobora gutanga amakuru ntari sur terrain nishikiye ku kibuga neza ngo mbone ingene ibintu bimeze haba igihinduka canke ciyongera turaza turabamenyesha canke tuzobamenyesha ariko icyo tubona gushika no mwanya nuko abajejwe stage kubaka stage muri light buja bakiri ko baratunganya stage yabo neza nkuko babitegetswe nkuko barishwa gafaranga kugira basho gutegura stage ndibaza murababona nuko murabona ingene babandanye bacomeka ivyuma nibitaba naho byose muzoba mubibona kuri Hit Top TV kora ko tubahama exclusive interviews kora tubaha makuru yizewe kandi tuba turi kuri terrain apani vy'amajambo ndetse n'ibindi byinshi ndanakwibutsa kandi yuko Bruce Melody yakiriwe neza mu gihugu aboneza yuko abandisi n'amenshi makuru bamwakire neza abene gihugu aboneze kubana mwakire neza bari baniteguriye gusangira nawe umunezero bivaye n'indirimbo atanzwe aririmba mu gutanga umunezero akabicisha ku mbuga ziwe murazi neza ko Bruce Melody ari umwe waririmbyi bakunzwe cyane ndetse indirimbo ziwe zikunzwe aboneza ko buri muntu wese yari yiteguriye kuronka umunezero awurongejwe na Bruce Melody ndanakwibutsa kandi yuko Bruce Melody inyuma y'icyo gitaramo cya VIP concert yarateganyije kandi gukora igiteramo ku munsi wa gatandatu aho bita kuri Messe des Officiers ariko amakuru dukesha begereye Bruce Melody na staff aravuga neza ko ikibuga cya Messe des Officiers bitagikunze yuko icyo gitaramo kihabera ndetse amakuru akurikira tukaba tuzoyamenyeshwa na staff ya Bruce Melody ndetse kandi murazi neza yuko mba ndahari kugira nshobore kubashikiriza ama update news ariko gushika no mwandi site handi ku kibanza stage irikira kurikiranwa stage irikirubakwa ubona neza ko abafundi bakibandanya bategura stage kugira ibintu bigende fresh ndanagerageje kurabura ubona ko bagerageje gutestinga neza kugira bazoshobore kuha abantu ibintu bimeze neza muguma na Hit Top TV muguma na Landrypromoter nguma ndabahereza ama update ndetse gushika no mwanya hari amakuru mfise avuga yuko Bruce Melody ashobora gushika muri kino kivanza gucekinga sound ariko akaba ari amakuru atizewe cyane kumva z'uko atacemezo ndayafitiye ariko nizera neza yuko uno munsi byose birarabivuye mu nzira kuberako Bruce Melody ahari ameze neza kandi arakomeye ntamukojeje ko urutoke ntamukojeje kugwara stage ni stage nziza stage izimvye stage yuriye ko abantu bakaze kandi ba superstar ndetse bakibananye batunganya ubwo bigende fresh mugwana na Hit Top TV behind the camera ni Eve Bali nyoka dufasha kugira amasanamu abashikira ameze neza cyane gose mugwana na Hit Top TV ndabakunda cyane
top TV one. Okay, mugire subscribe, mugire like, mugire share, mugire commentaire.
I don't know what I'm saying.
Sony Siva. Sony Siva. Look at it.